Kati mwena bakoola katuyimirire tuweerezeyo essaala yaffe y'abakristu katusabira abaana bano abagenda okubatizibwa ate naffe ffenna ababatize twesabire essaala y'abakristu.
Come on, will we come?